Nā, kua whakaterehia e te whare toi o Tāmaki I tētahi whakāturanga hō, e whakanui ana I a Wi Taepa. E rongonui ana te uri nei o Te Ātiawa, mo te kounga o ana toi uku, hei tā Te Rina Kowhai, anō nei I whānau mai a Taepa, me te uku ki tōna ringa.
Mai ia papatua nuku, ki hine ukurangi, ka puta e nei taonga.
That there, it's all sensitive and it's practice. And when I work with these clays and things like that, it's the gap between that finger and that thumb that tells me how thick I'm going. And you've got to have these, things so that I don't have to see, but I can imagine.
Nā ona ringa me ngā hangarau a Moroki nei, I waihanga a Taepa e nei taonga I ngā tau 30 neke atu, hei tāna, kei ia taonga, tōna ake pūrākau.
A lot of my work has got a roundish hole in the middle for te kore, then you come out, you know, to the pore, and then to the te ao marama, the realisation of your thoughts for that day. This big piece here represents a hinaki, but it also represents the plough. The plough, how they ploughed our land. There's double meanings in everything.
E whitu tekau mā rua tau te pakeke a Taepa, a I te tau ko tahi mano whitu tekau, I kakari ai ia ki Vietnam. He oi hei tāna anō, mai I tōna tamarikitanga, e tino kai ngā kautia ia ki te uku.
You know, when you're a kid, any mud around, you're into it, eh? And here I was, a soldier, you know, all wet mud and everything like that, I was still into it. And now I've got a little bit more control over it. I hear voices, and one of the most important things is that we cannot afford to lose that focus on whakapapa, so that our kids can draw it. And then later on, as they grow up, they go deeper and deeper into the whakapapa, they listen to stories.
E tū ana te whakāturanga retrospective ki te toi o Tāmaki, tai noa ki te marama o Mahuru. Te Rina Kowhai, te Karere.